nijuri mbere imana fitumo numvugira numuku uwabatabye kandi twaru Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byantumbira mu ijuru
mamnya yu kwizina ryanjye
Koko nyishinji.